Hello, my name is Corey Johnson. I'm here to perform telekinesis part number five. What I'm gonna do, I'm gonna hold this cell phone up in my right hand while I place my left hand up in front of the camera. You can see. Are you ready? Yeah. Let you guys see the wall and stuff. Nobody is in here. See? Okay, you ready? Here we are. This. See? I'm moving my hand. I just move it. Okay? Now watch. Santa da 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 da